uthando inhliziyo yami ikhetha wena.
Shap, kunjani? Ha, wena hamba kuphi? Uzohlala kuphi manje? Ah, yawena, usekho wena. Yawena, fuse. Usona mama Anton. Ngumunye wabagogo wawo. Ngumunye lupapa Anton. Now, bakhan wena. Ah, Jesus, mini has a less. Ah, less. Less. Hi, nanga straight. Wena, hambi.
Hey, bafethu. Amanzi asewulwethu ayasebenza. Yo, ngisewodla amaqanda manje. Hey, Jobek, amaqanda. Hayi, amaqanda. Yes. Ish, ngizokulalela ngosijaba kamnandi. Thank you mpilo. Thank you Woolworths.
So, ngisacela bandla ukukhuluma nabantu abamnyama. Nginenkinga. Nginenkinga enkulu. Angazi noma nisloyile noma nenzeni. But endlini yomuntu omnyama lento le eyengane awuyithinti awuyona ingane. Uzokutshela nje kahle ugogo wakho ukuthi into yengane manje ayithintwa lento. But why ibe yengane lento? Ngathi ngoba imnandi lento. Why ukuthi idliwe ingane kuphela? Yebo. Njoba ngikhuluma nawe, isicabha sivaliwe. Ngisitshontshile. Ngisitshontshile, yabo? Hayi. Ngisitshontshile. Why nenza le nto? Ngoba nabo abelungise besho ukuthi hayi, eyengane, ukufaka ikaftini. Inika ingane encane evahashile, fike noma wayo. Kanti uma wayo akayithengeli. Akayithengeli. Hayibo. Akayithengeli lo mama. Akayithengeli ingane. Angiphenduli ngoba nje lento emnani ngeke ukuthi sisebenze nje impela. Okay, oma bethu bayisebenza behamba baye eitolo baye ethenga khona wena uzofika nengane yakho uzoyidla lento emnandi. Hayibo, udlalani ngani? Emnandi kakhulu lento. Aniyekeni lento ukuthi into yengane. Ubuwa sengatshontsha nje impela, ngitshontshile. Aniyekeni lento eniyenzayo impela, aniyekeni.
Ubani?
Uxolani wakangcuma umapholoba mashiya amahle ngathi sasushumayela Fuze.
Usukaphi wefuze?
Ngasuke enseleni ngaondla abantu abakangcuma bakhulisa nengane zabo le makhaya.
Hawu, uyakwazi ukulusa?
Yeah, ukulusa ngiyakwazi malume.
Yeah?
Yeah, ngahlala kakhulu nabo 7 years. Kambeni kwesikhathi kwashona umama wangondla.
Okay.
Abafana bakhe abadala bebengihlukumeza.
Hawu.
Ngasuka.
Namong bagani ay no eh puti kunya ga no umza la pa mil se shi no eh we gonna shoot you by France
ah ten sap ta gela
toto likumbukele emanzini.
Ba kanjani tse ngisagundi ijampile mfethu bengizama nje ukuphuma la endlini ngothi ngitshwala labantu bangitshela la iroundini ukuthi mfethu isimini wabo 400 rand cabanga mfethu isimini wabo 4 clipper manje shothi ndoda ngeke ngisaphuze manje ngayeke utshwala manje shothi ngisengirehab ngempela la ekhaya isimini wabo 400 hala abantu bahlanya mfethu sawu shothi ngeke saphuze mfethu.
Hawe ma lalela mfethu mina nawe siyajola wena umuntu wami uyindoda yami you understand and mina ngithi sana sami ngidinga i 200 imali encane mfethu. And when I was on channel, I would say, hey, Kuraf, you broke. Can I be sent you tomorrow? Kaputi, you cannot send me tomorrow. Sama, belo in daughter. Sama, win daughter, and then.
Utula Kamnandi.
Why do I, Kulumisul, why do I, Fagis Punch? They are born in danger.
I don't buy Spanish, sir.
Nathi lana malume sendala manje segogile.
Ay 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 ay
Ngiyakutshela malume, asikho omunye umlungu ofaka isiphandla. Asikho omunye umlungu ogqoka isiphandla. Mina ngiyinkosi yabelungu mina, ayikho omunye umlungu ogqoka.
Lalela lawo namfana. Ungasukeli. Ngoba nakho ukwazi ukukhuluma isiZulu. Sonke siyakwazi isiZulu nje into elula kabi. Ungazosukela wena. Hlaphathi ngaze kusuka umogabhadi uzohlawula. Zibheke kahle.
Ngithi kunenkulumo nje ngizwile ukuthi umehle mamba ngidi. Yabo. Ukuthi bekade ekhuluma noTira lapho esho ukuthi uyinkosi yabelungu ngoba akekho umuntu okhuluma isiZulu njengaye. Yabo. Maye ngayibuka le video kancane eyi ngahleka ngaphakathi ngathi hayi awumuzwe nje. Yabo. Ubhizi nesifanakalo and nje isiZulu sakhe kona hayi.
I wanted to greet you. I hear you in the car. You must have a fantastic night. Ngolo hamba kahle.
Number one, eh?
Always. It's always good seeing.
Ayi akufani na isiZulu.
Akufani na isiZulu.
He abanye bathi akufani nokuqabulisa lukwazi.
Ha!
Pasa kwaze kushaya umhla ka 8 July. Keep ama microwave out 10 ngosuku ne fridge. Namaste. Sanibona. Saphila nkosazana. Hawu siyabonga. Nkosazana ugeza ngobisi. Awusiyona madoda. Nazi incwadi ufakazi wamamana naphansi ngoba kithi namaqanda. Namaqanda siwathola ngo 1799. Amashumi amathathu opondo. Hayi upondo shegalolunye ishumshelano shegalolunye amasente shegalolunye 1799 u-5 dozen wamaqanda. Hayi bathi ngiyabagoga nkosazana ngizothengela umkhwenya nengane. Nazi incwadi ufakazi wamamana naphansi sobona gogo. Saphila magriza siyabonga. Hayi osemsakazweni ngoba kithi osemsakazweni ushoma namuze mhlophe Dennis Tobeza nilungu omnyama ucama kavishela. Ungcava vekarona zinganoba yeni ngidingidi kuze sitebele kuqede marishi ingane zinicela uphise noma ehamba nomina. Nguqupha isikhali ubuhlu buyaza mpoka botika ngushiphu poison. Yimbungu namaskit man one side. Ngumthondo omuhle ozala abafana amantombazane uspeer the nation mabonga endlini. Nguthemba themba themba thembekile. Ukhlapha lacila xapha lacila macabo uvale kanjani emnyango lazi imfene qedi yamavuvu endlini yimi lo uwena msine msine
kwabatha kajenu ne mar hasi cold front hasi msebenzi wa cold front kimosebenzi wa tops ba bootsi di fridges ka ufela ba yepeka akiri batla u bula ka midnight utla u thola permit ya bujwala ka midnight kajenu kana ku ya buloyi to moya ne o bona moya moya hasi moya ya August ke moya ya batho ba practice ba tla go tsuba ba ya blower ne ba ya practice mari ke a khupa
ba ba simela si kone sa ta.